Masithethe le ke senze kanje ukuthetha ngecongruence. Icongruence intoni kaloku icongruence? So le nto izama usixelela uba le nto elingana uba ifana ne-shape ezitheni ezilinganayo. So icongruence ke ithetha ukuthi kukho izinto ezilungelayo kwaye into esizothetha ngayo ke apha zii-shapes okanye kukufana kwee-shapes. So ithetha ukuthi le nto ziyafana ngo-same u-congruent. Mandikwenzela umzekelo ke wenzela uzayiqonda loo nto. So masithi ndinele triangle apha, ze ndiphinde ndibanele i-triangle kule ndawo. So uba mhlawumbi ke uyakwazi uguqula le i-triangle ize ikwazi ime ngolu hlobo lwale. So ithetha ukuthini ke le nto? Ithetha ukuthi ezi triangle zombini zi-congruent kuba kaloku akho nto uyenzileyo, awutshintshanga manani athile kwezi triangle, kodwa into uyenzileyo kuyitshintsha nje indlela mhlawumbi eme ngayo ngoba uyishifte okanye uyiflipe uyiguqule ngamanye amagama okanye uyirotate uyiguqulanise. So ungayenza zonke ezinto zontathu kodwa into ezawube ihleliyo noba iseza kube eyila triangle A1. So ithetha ukuthi ke loo nto zi-congruent okanye zi-the same. So singayibiza ke loba ngu-A le kona le ibe ngu-B lena ibe ngu-C zelena masithi okay masibe masithi ngu-X no-Y no-Z. So ithetha ukuthini ke le nto? Uba sithi ezi triangle yi-triangle enye okanye ezi-congruent, ungathi u-triangle ABC u-congruent okanye into efana no-equal sign xa ke yona inento esabubakoso ngaphezulu. So ngu-triangle ABC is congruent ku-triangle XYZ. So ithetha ukuthini ke le nto? Ithetha ukuthi le triangle ifana nqwana lena kuba amacala ayalingana kwaye ne-angles zilingana ngqo ngolaa hlobo. U-congruent uthetha ukuba izinto ziyafana, zi-the same. So sizoyazi ke ngoku loo nto uba oh, xa kuthiwa ziyafana ezi zinto u-A and B uyalingana no-X Y. So ithetha ukuthi AB uzolingana no-X Y. Ze ke yena masike sibhalile kwilayini kwenzela uba sichaze. So undenzela ke uba uyiqonde ke ngokuba le nto yenzeka njani na, kuba kaloku i-congruent triangles ziyathanda ukubaxaka abantu kodwa ke zibe zibonakala uba zibheka ngaphi. So ungakwazi ke uthi u-A ulingana no-X, u-B ulingana no-Y, u-C alingana no-Z. So ithetha ukuthi u-AB uzofana nqwana ubani no-XY. So ungayibhala ke nangolaa hlobo xa ubona uba awunamimbala, uzobe imigca mnye ochazayo ukuba le migca mibini iyalingana ngokwesayizi. So ungayiboni ke ibhalwe ngolu hlobo, ungayiboni ibhalwe ngohlobo loba u-line segment AB u-congruent kanye ulingana no-XY. So u-congruence of line segments ithetha ukuthini? Ithetha ukuthi ubude bazo buyalingana. So ezi nto ezimbini ke zithetha into enye kuba kaloku i-line segment elingana nenye ithetha ukuba ilingana ne-like segment yenye into. So singenza zonke ke zinto ngala macala onke uthetha kwale nto inye, kodwa eyona into ubalulekileyo kuba uyazi uba no-B to C, xa usuka ku-B usiya ku-C naye ulingana nobani? No-X of Y. Ulingana ulingana no-Y of Z. So sizawubeka ke o-hash ababini kwenzela uba sibonalise uba ezona ezilinganayo zezi zimbini. Ukanti yena xa usiya kwelo kugqibela icala ungabeka zibe ntathu ukuchaza uba ziyafana. So ithetha ukuthi u-AC, AC ulingana nobani? No-XZ. So ulingana nobana? No-XZ. So siyayazi ke ngoku kuba kaloku onke amacala athini ayafana namacala akuleni triangle, nangona le triangle ibhalwe ngohlobo mhlawumbi lingaqhelekanga kuthi. So singakwazi ukutsho ke ngoku uba i-angle nazo ziyafana. So singatsho ke uba le angle izolingana okanye izofana ne angle AP izolingana ne angle ya le. So u A angle uyalingana no X angle. Kodwa ke sakusame ke ukuyibhala phansi siyibone ba izawuthatha isibeke phi na. So singatsho ke nange angle zoba singatsho ba u B A C no angle B A C ulingana ne measure ka angle Y X Z. So ulingana no Y X Z Y X Z okay, X Z. So ithetha ukuthi le nto singayibhala noba u angle B A C u congruent kwe angle ka Y X Z. So zikhumbule ke kanje nge line segment ifana nenye i line segment ithetha ukuthi ezi zinto ezimbini ziyafana. So ithetha kunalapha xa amanani amabini okanye i-angle ezimbini zifana ithetha nje ukuthi zii-angle ezifanayo ayikho into ethetha okanye zi-congruent ngamanye amagama ngelasemzini. So kuyanyanzeleka ke uyibonisile ke uba ziyafana. So ithetha ukuthi ke loo nto xa kufana imigca yethu nee-angle nazo zizofana. So angle A B C uyalingana no angle X, Y, Z, kanye X, Y, Z. So, ugqibeleni ungatsho ke ngokuba, ungatsho ukuba, le angle yethu, izofana, nala angle yethu pa, zeke ngokuyibhala ngohlobo loba, i-measure ka angle ACB, ACB, elingana ne-measure ka angle X, Z, Y. So ilingana angle ka X, Z, Y. So eyona nto ke ngoku efanele siyiqaphele kuba sibheka okanye sichaza njani i-congruence yethu okanye ukufana kwezi-triangles zethu. So singayenza ke ngokwenza zonke ezi zinto nge-assumption. So ndiza kufundisa ke ngokuba uyifumana kakuhle njani uba uyiprova njani okanye uyichaza njani uba i-triangle ezimbini zitheni zi-congruent okanye ziyafana nqwana. Kodwa ndiza kubonisa ke. So ungabhala uba axiom no postulate. So ithetha ukuthini lamabini? Ithetha ukuthi i-axiom ke into yoba inika inkcazelo ngokwayo okanye ke i-self evident. So uqala ngokuqikelela kaloku xa ubhala axiom ne-postulate. So i-postulate nayo ke ibufana ne-axiom ngoba iyachaza okanye mhlawumbi iyaqikelela uba le nto inyanisile uze ke ngokuwandule ukuyibona uba izophuma na. Mandithi mhlawumbi singayifanisa nalaa nto ekuthiwa yi-hypothesis. Uqale uyibeke uze ube ngona uzama uyifumanisa uba iyenzeka na. So u-axiom no-postulate ithetha ukuthi zizinto esizaziqikelela uba izoba lolu hlobo uze emva koko uzame ke ngoku uprova okanye ukwakha phezu kwale nto kaloku soyiqwebile. So yona nto ibalulekileyo uba i-axiom ne-postulate ithetha ukuthi uba onke loo macala ayalingana, uba onke loo macala okanye if zonke ii-angles ziyalingana, ithetha ukuthi ke le nto singazoba i-congruent triangles okanye i-triangle ezifanayo. So asizuyiprova ke apha kuba kaloku izawusinika ixesha. So ithetha ukuthi amacala necala kunye nelinye icala ziyalingana. So isixelela ukuthini ke le nto? Isixelela ukuthi uba sine-triangle ezimbini ndizobe enye yesibini triangle, uba sine-triangle zimbini kwaye amacala wethu ayalingana. So siyalazi uba eli cala lilingana neli cala. So singatsho ke ngokuba eli cala lilingana neli cala. Ize enye into siyichaze yokugqibela yoba eli icala lelingana neli yecala. So ithetha ukuthini lonto? Ithetha ukuthini lonto? Ithetha ukuthi siza assume nge sizoqekelela ukuba zi congruent. So sizawuthi ezi triangle ezimbini zi congruent to each other okanye ziyafana kamafutshane. So ukuba kaloku uzoqaphela uba ujonge amacala kuqala ngokungakwazi ke ngoku ubhala ezinye izinto unga assume okanye ungazama ukuchaza uqekelela uba ne angles ke ngoku zitheni nazo ziyafana kuba kaloku amacala wethu etheni efana. Ungabeka ngola hlobo ubeke ngoku uchaza i-angle zakho ukuba kutheni ke le nto uba uzuyichaze ke ungayibhala ke ngoba uthi okanye i-assumption uzukhumbula uba loku siyaqikelela uba eze angle zethu zitheni ziyafana asitshongo uba ziyafana kuba kaloku unoqiniseka masike sisathathe i-triangle eyi-1 ke sike sijonge uba ingasithathe sibekaphi na. So le triangle inamacala mathathu. So into endizawuyenza kukubona uba singanenye i-triangle efana nqwa ngamacala nale triangle singakwazi na ukwenza i-triangle enamacala amathathu ohlukileyo kodwa abe elingana nalana ibe ime ngandlela yimbi kodwa amacala abe elingana la okanye ndizama ukuthi enye i-triangle ibe i-congruent. So ndazoba enye i-triangle. So lena ibulingana nela cala elide lethu. So masike sifumane icala elilanto manike ndiyibeke ngolu hlobo. So sikhaya elinye icala icala elinjeya ze sibe nelicala sibe necala elingapha. Ndizama ukuyibeka olunye uhlobo kwenzela uba uzoyiqaphela. So uyayibona ke le nto uba ayiqalanga tu ukuba yi-triangle. So xa ufuna ukwenza i-triangle ungafane sidibanise eli cala nela cala kwenzela uba sifumane i-triangle. Indlela ke sinokwenza ngayo kuba simane siyitshintshatshintshe okanye siyisuse sizidibanise kule ndawo ngolu hlobo sizofumana i-triangle enjani elolu hlobo. Sizofumana i-triangle elolu hlobo. So into esenzileyo ke ngoku kuba sibe ngathi siyawavala amacango wethu uze loo nto isinika i-triangle ekwakufana nolu hlobo kwaye naxa unoyiguqula ke uyimisa kwala hlobo ingatsho ifumane nale i-1. Okanye indlela ke ongenza ngayo uba eza point zakho zidibane kuba i-rotate okanye uyiguqule ngeli cala uze uyelo wakho uzokhumbula uba uzawuba lapha ze eli cala elide ke lona libe ngapha kweli cala bizwa ke ngoba i-magenta side. So yona izoba pha. So singayirotata ke le nto sifumane i-triangle ekwafana nalena. So ithetha ukuthini ke le nto? Ithetha ukuthi i-axiom okanye indlela esiqikelela ngayo uba ezi triangle ezimbini ezi zine-angles ezifanayo. So ithetha ukuthi uba onke amacala wazo ayalingana then ungatsho ke ngoku uthi ne-triangle zazo zi-congruent okanye kwasazona zi-congruent i-triangle zakho. Mathemba ufundile ke noko nakulena ivethu.